kugira imibereho y'umwene gihugu igume yitwararitswe hari ibintu twebwe abajejwe intwaro duteza kugira akazi ka misi yose ibi by'amakori n'amatagisi byaciye binyereka yuko bamusantere bavyivugiye ngo bacingwe nabo nyene ngo boroganiza ngo somene temwe niyo tuzoguma muri temwe gushika ryari kubera iki murindira ko ibintu biyangara ha mugacuvuga ngo ndahagurutse ngo nze kubiraba ibikorwa byose mukora ibigega by'amakomine bitameze neza sinibaze ibyo bikorwa ko hari ikindi kimaze ibyo babimaze ikintu cya mbere kihuta rero twese tuje ku kivi twubahirize amasaha y'akazi hama dukurikirane ibikorwa byose bikoregwa mu bo tujejwe mwumvise rero ko twese tuja ku kivi ikigira kabiri itozwa ry'amakori n'amatagisi ni gikogwa ubushikiranganje bwihaye kandi kidasubira inyuma kugira ubutunzi bw'amakomine buduge iki rero umuntu wese azi ko afise uruhara muri iki gikogwa ugitsitaye ko n'ukuri mbere uzobutsitaye kuri zone rouge y'ubushikiranganje iki ni priorite mu by'ubushikiranganje bwihaye gukora kandi ni mu ntumbero ya leta ko amatungo yose amatungo ya leta yose yegeranywa aja mu bigega bya leta aya makomine nayo akaja mu bigega by'amakomine kwitwararika imibereho uko twakira bene wacu bahunguka naco nyene ni gikorwa tuza kwitwararika kuri iki nyene mbere nagire nsabe banyakwabura matari kununyikira amaraporo y'abantu bose bahungutse ku ntara hamizi raporo muzindungikiye muce mushirako nabo babafise ibibazo bitandukanye kugira ejo hagize kibonetse abari bo dutangura gufasha turafise umugambi wo kubahereza amabati ayo mabati tuzeza kuyatanga nagire menyeshe yuko ubugenuzi bukuru ubuyobozi bukuru bujejwe iby'impunzi nawe nazosubira gutanga mu bantu bahungutse umuntu yahungutse agashika mu ntara abajejwe intwaro nimwe mu mujejwe aha rero dukeneye ibitigiri kugira turabe ibyo bikoresho biyagenewe bize bibashikira bibaciyeko nibaza ko y'amashuri mwayasakaye barabahaye amabati bamwe baca barayabika narabashimiye cyane ko mwayabitse yaza kuja kwa musitani baba barayeretse ikindi kihuta murazi ko twimirije rusansuma rwabene gihugu burimye n'ubworozi n'inyubako za leta aha naho nyine nukubana yamukurikiranira hafi ibikorwa byose bijyanye na leta sivili murabe by'ukuri ko registre muri ko murakoresha ari registre apana zimwe zo zizo bazamaze kugira ingorane izo registre turazikeneye kuko iyi informatisation de service de leta za leta ejo ntituzovuge ngo byakera byahuye n'intambara hama tubure na base kandi ubu dufise intwaro ikurikirana ubuzima bw'abene gihugu nakivuze banyakwabura amatari baheruka kugira amadesante mu makomine ubu nibaza ko bamusana yo kubagira amadesante mu mazone hama bashe bido zone bagira amadesante mu mitumba abakuru b'imitumba n'abagira amadesante mu nyumba 10 nibaza ko biriko biraba icyo nibaza ko kiriko kiraba ibyo dukora byose duteza gukora mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu nababwiye ko tuteza kubaka ibigwati byanka byakunda amatongo muyarondere byanka byakunda twese guhera mbere kuri twebwe nyine turi ngaha tugerageze dukunda igihugu cacu nibikirimo kuko nizo zakwigisha umwe n'igihugu gukunda igihugu ciwe nawe utagikunda amakore n'amatagisa amaze gukoroka mu ikomine ukabibona nk'ibisanzwe ukarindira ko uramatara kwandikira ikete ga demande d'explication ugacubo uvuga ngo reka ngire somme de témoin ucamva ko ari kibazo cyerekana iki nimukurikirana ku munsi kwa makuru atozwa komo ukurikiranye ubona ko ari ibyakorotse ugacubisama bikiri hafi urindira kubona raporo y'ukwezi utigeze ukurikirana ku munsi ngo umenye ibiriko birakorerwa muri komine n'ukuvuga ku buzima bwa komine ntabwo munezwe ntabwo mukurikirana ku munsi aha rero ni kibazo mudakurikirana ubuzima bwa komine ku munsi n'ubara ku buzima bw'abenegihugu nabwo nyene ntabwo mukurikirana ku munsi n'ikimenyamenya na matelefone turonka menshi duhamagara n'abenegihugu bari mu makomine murongoye ukamubaza none wakibwiye mu staneri ngo mu staneri naboneka umva ko ari kibazo gutera intege abantu bose bakorera munani bakorera hamwe amakoperative reka n'abandi bose gukurikirana urwaruka mu gushyiraho ya migambi yo kuza kurondera ingurane muri ya banki y'urwaruka reka mbere n'iy'abapasi kuraba yuko ibyo dukora byose biri muri wa mugambi wa leta muri programme nationale de développement hamwe no mu mapandaxi yatandukanye mutibagiye iza makomine iza ubushikiranganje butandukanye hijya no hino mukamenya ko ari mwebwe mujejwe la coordination y'ibikorwa byose bikorerwa mu ntara zose umutekano ni karara mugana ntibacure inyabune ziteza gukomezwa cyane cyane mugakora mwumvikana kandi n'aya makomite mixed security yose mukayaba hafi amashengero n'amashyirahamwe adarani inyungu za politike natwa yavuze umwanya muremure iki nibaza ko ntirwanda kigaruka ko no kuguma hafi tukamira bikiri mu maguru masha ndanabamenyesha yuko hari hamashengero aguma yibaza yuko rijya kete ubushikira nganje guheruka kwandika ngo ko bwo kongera ku kindi gihe kubitegeko rijaho muri 2017 iryo shengero ritashoboye kuja imbere ya kubahiriza rijya tegeko iryo shengero cyenda riharura ko ritabaho banyakuwa rero babura matano ya mustaneri rijya kete ryanditswe ritegeza gukurikizwa kujya nyine ryanditse atana kimwe kivuye ko uretse rezex service twavuze ku makambi y'impunzi aho usanga amashengero ari hafi na hafi hari ibibazo byinshi bibazwa ku by'amashengero babaza bati mbega ati yo igene mutubwira imeze gute atayo matwalete mutubwira ngo twubake ameze gute twe dusaba amatwalete nitwavuze ngo bagende bashyire ku mashengero amatwalete asiyeje turazi ko ari abantu byogora mugabo umuntu ari ku rushengero akeneye kuza kwiherera ari nk'aho yiherera kandi ubwiherero butandukanye ubw'abagabo kwabwo ubwo abafasano kwabo icyo nicyo dusaba hari kindi babaza ngo mbega amashengero yari ahari imbere yari yategeko rigenga amashengero ngo nayo nyine ngo ayo bari yaramaze kubakwa bizogenda gute duharura kuva rya tegeko rigiyeho uwazanye ikintu akemplan hatakurikije zijya distance uwo muntu ari mu makosa uwagisizeho rya tegeko rimaze kujaho yagisizeho azi ko ari itegeko rivuga yuko distanciation inganuka uwacakura hacagenda ibyo rero nibaza ko byumvikana kuba hafi abenegihugu mu kubasigurira imigambi leta yasize imbere cyane cyane tutibagiye yuko uburimyi n'ubworozi aricyo kintu cya mbere leta yasize imbere nakenguruka cyane ukuntu muguma mutera kamo iyo habonetse ibibazo nk'ibi by'amafumbire n'ibindi iki rero no kukiguma mviza amakenga gusa sinzi ko ba musantere bababarira cyanye mwebwe namwe bigirwa n'abenegihugu ariko nimbe uko je mbona ndo nka raporo zivuye kwa babura matari nimba ariko ziva kwa babura matari zigashikira ba kwa musanze zigashikira babura matari bizo bari byiza cyane aho no byo bari byo gukengurukira imana ikindi ni ya neza y'umwe n'igihugu aha naho rero byabi bisata bya leta byabi bisata by'abikorera ibyabo bose kubahimiriza gukora bisunze inyungu y'umwe n'igihugu kwirinda kuzembagiza umwe n'igihugu umwene gihugu mubona kubiro ukamucaka ukamukubita umwere kugaca wigira utamubajije imbe ugenzwa namaki twirinde kuzembagiza umwene gihugu kumwumviriza udafise umwaje ufise ibindi gufatiriye ukamubwira tuzogaruka uyu munsi ni byiza cyane bimuhereza n'ikizere kuri za ndongozi ziba ziri imbere yabo inama nkazijya muheruka gukora muzishire mu mikorere y'imirimo ya misi yose kugira tumenye ibaza abene gihugu bafise abene gihugu baronka umwanya wo gushikiriza kababakiye eka no gushikiriza mbere ibyo babona bitari kubirakoreka neza n'imyidogo y'abene gihugu nayo nyine murayikeneye nk'abajejwe intwaro nimurindire yuko imisi yose muzoza muronka insirisi ngugenda ngo umugendera ababene gihugu ukundu kunuko oya mubishire muri programasiyo ibikorwa byanyu mukora bya misi yose gusonera inyubako rusangi n'amatongo rusangi ibyo byose nakazi ka misi yose kubandanya twikingirikiza coronavirus ibyo murabizi nane bakengurije ko cyane aha muvuze experience ku yese ni Rwanda bigaruka ko kwishura ku gihe ibisabwa n'ubushikira nganji eka nabandi bose baba babasabye ibintu kubyishura ku gihe navyo nibaza yuko birafasha kuduzwa kugwanya iduzwa ry'ibidandazwa bimwe bimwe mwavuze sima mwavuze sukari mwavuze n'ibinyobwa bya Brarudi ibyo byose biri mu mirimo yanyu ariko kandi mwibuka ico nababwiye mwirinde guca amande atari ku n'amategeko sinzi kubona umuntu yaciye amande ngo acafata ntuze ngo acayishyira kuri ngo acayishyira ku marezo sosi none bifashe iki kandi ugasanga ni musitanteri nyine naje kuyaca agaca yimadika ko ajya amande yose atemewe n'amategeko uyahagarike ubona ta referanse uvise y'itegeko tumwugarira mugabo mureke kubaca amande mudashobora gusigura ejo yo bazanira karambaraye mugasanga mwakoze ine infraction penale kukarinze yitwa amande administrative hariho marriage utarenga hariho marriage utarenga kuko iyo marriage uyirenze ntabakigiye mu bigega bya commune acaja muri trésor public urumva ho rero naho muhinengesere muharabe neza kugwanya marigara na mana kivuze guhimiriza abene gihugu kugira isuku na mana bivuze nabwo nzike kutoza ko nsibe gitako bwa buzu bwa sugumwe mwabwaze kuri ya masantre ubu atamunyokuru aja kwiherera akaja sanga hurira yo numuntu zeye no mukwe wiwe urumva ibyo nibaza ko mwabikoze sindabigaruka ko abakomisiyonere nabo bagenda bagaruka kijya no kugikomeza nabo komisiyonere kifuza gusubira kubona mu gihugu cyacu aho umuntu ashora inkoni agatahuka ni 5000 ku mufuko bijya ntibivuza ko gusubira kugaruka mu gihugu kandi abakomisiyonere ku ngambo zose kubananya dukingira amatongo ya leta n'amashamba kugira ibidukikije tubananye tubyubahiriza kubananya dusibura amabarabara hariho umugambi wa leta wo gusibura amabarabara makuru uzokogwa n'amakoperative kuba hafa ayo makoperative azogiranira amasezerano n'abajejwe kuri nabo muri ARB kugira murabe byukuri ko ayo masezerano bazoba muzamusura hara rukomeye kugira murabe ko abana bazasigirana ayo masezerano bariko bakora ayo mabarabara byukuri nuko bazobagiranira amasezerano na ARB na ARB ibyo naza ko mwabyumise ko byace mu namashikira nganje yakoranye ku munsi wa hijya yejo muzamusura hara rukomeye yo kuraba neza yuko ayo makoperative ariko arakora ku bazikaye ariko kandi nkasaba yuko naho bazaba bahaya kwaza mu makoperative murabe neza kwa ayo mafaranga bakoza kwaza amafaranga bashikira ntazoca herera mu mifuko y'abarongoye makoperative kandi mushora kugira meme na organisation interne ni wanyu mukaraba batishoboye akaba ari bakora icyo gikogwa mukaboroganiza bakaja hamwe naco nibaza ko cyofashe kuraba le partenaires techniques et financiers bakorera aho turi aho tujejwe ko bari ko bakorera muri ya programme ya leta le plan national de développement 2018-2027 ibyo byose nivyo dusabwa. Mugwazo nibaza kutakibaho nawo nyine ako mumize kwa rona makoperative asigaye yandikisha kwa makoperative mugabo munyuma ugatusanga giye gutoza amafaranga ivyose biri mu mugwazo ivyo kumena na maso byose no kubigwanya magomya muvuga ivyo guharika. Nibaza kwiki kibazo tuza kugira icyacu tukagwanya byukuri ibintu byo guharika no gucikiza gucikira gucikiza byose tukabigwanya ko nivyo bikwega akarambaraye muri ibi byose ugatusanga imijyango isigaye iri mu kangaratete ugasanga imijyango hasigaye hari injyane nyinshi mu mijyango kugwanya isesa kugwanya amatungo y'igihugu n'amatungo ya makomine kugwanya igiturire ibitsi ni Rwanda bigaruka ko twamatwabivuze iminsi yose na uzi kuno munsi igiturire aricyo kugwanya kuko ni muntumbero ya politike ni muntumbero ya politike ya leta kuba karorero keza mu turongoye abajejwe intwaro bata amasaha yageze bavuye ku kazi baca bagenda bakarara mu kabare nabwo bakava mu kabare basubira ku biro iyo izo zose ni ngendo mbi tutegereza kugwanya tubira karorero keza abo turongoye tujane n'ibihe rero kuko amashuri ntahera twese tujane nibihe mu gukoresha ubuhinga bwa none kuko iyo turiko turaja ejo uzosanga hakora ubuhinga bwa none cyane gusumba nuba adafise ubumenyi bukwiye na warondere kugira ubumenyi bukwiye mu gukoresha ubuhinga bwa none nashimye cyane ko mavuze ko mugira amanama n'imigambwe kubandanya rero muhimiriza imibano myiza hagati y'imigambwe yose ikorera aho tujejwe yamacengero nabivuze ntavyo ngaruka ko nukubahiriza itegeko ico rivuga atakuvuga ngo ibicanye biriya ngo nishengero ngo nibi uwo muntu avuga yukaje aje gucyorora imitima yacu n'abatubahiriza amategeko nibaza yuko ubutegetsi buva ku mana n'amategeko ava ku mana nawe nabanze yubahiriza amategeko imbere yuko avuga yukaje gucyorora imitima yabe n'igihugu aho rero nyazogira utangira kudiha ngo numufatire ingingo ngo nkugara ngo byomera nabe kira kwigufura ubugare adakurikije amategeko eko niyo nawa mukingira niya kingira bene gihugu n'ejo niyo azomurenganura mu gihe yarenganye nawe rera abanza yubahirize kuko igihe yaza gusaba grema yasabye grema yisunza ayo mategeko ategerezwa kuyagira kujya yitwaza bibiliya ateza kwitwaza n'iryo tegeko rigenga amashengero kuko najyo ni bibiliya yiwe yatumye ashikira ubwo butumwa giye gutanga mu bene gihugu hagumye habazwa ibibazo bya bene gihugu batari mu makoperative muhimiriza bene gihugu basaje mu makoperative baje mu makoperative yaba yo kuvuzanya eka mbere na makoperative sangwe bose bajemo ahazo muzosanga hari intambamyi mutubwire dufashe kugira abantu abene gihugu bose nayagire cooperative yisanga mwaba abantu menga bariko bariko bataboroheriza kugira binjire muri cooperative sanga rero dukora cyaje gikogwa kuko nagwe turabakoze b'Imana bananye dukora igikogwa cyo guhimiriza abene gihugu kuvyara ku rugero mwagumye muvuga yuko ari ngorane ibo bishobora guturika tubananye duhimiriza abene gihugu tubifadikanijemo n'abashobora kubyumva bajejwe amashengero n'amadini kandi ndazi ko benshi babyumva ubu nibaza yuko ari ukubandanya tujana nabo kuko ijambo ryabo rishika kure uwo bazoshikirijwa mushikiza azocumba gusumba ibindi byose wa mugambi wo kubungabunga amasoko y'amazi nabo nyine tubananye tuwitwararitse hanyuma ibiti binywa amazi duhimiriza bisubirizwe ibita ibitanywa amazi murazi kumukaratusi wamaze kunyitsa imigezi myinshi y'amazi mu gihugu cacu ngire kwitegurira kare ibikorwa by'abanyeshuri bazoza mu ruko muci naje mutangira mu byitegurire kubera yuko bahora baza turi tukiri muri programa y'umwaka wahera mu kwicumi na kabiri ariko ubu bazoza tugiye muri programa y'umwaka utangira mu kwindwi ipfo kwikorwa mutangira kubyikorera kubitegura kare kugira ntibizogahongane tutanguye n'umwaka anebijete duhimiriza twigisha bene gihugu dukoresheje babagronome dukorana kugira imikobeko yo kwikingira bidukikije yubakwe byo kuri ahantu hose kugira muri yantumbiranye n'icubahiro amazi yose asigare ari yerade bijya bintu by'ibicafu byose tunabitemba mu nzuzi byose byavuyemo tubananye ya politike nziza yuko abene cyo gutubahimiriza kurimira hamwe navyo murabona ko byagize ico bizana kandi bagaterera rimwe kugira byo kuri igihugu cacu gifate intumbero nshasha gukorera ibiti byose twateye muri wa mugambi w'u Burundi urambaye ico murakizi no kugikaruka ko kugwanya urudandazwa rwa magendu navuze ko bigoye uno munsi ako dutereza kubikora na cyane cyane abegereye imipaka aroreza avantage dura frontiere mugabo duteza kubikora guhimiriza abantu kugwanya ibihuha kuko ibihuha bitera bitera ubunebwe bigatuma abantu bataja ku kivi kubera yuko babize baza ngo hari ibintu bitari byiza bigiye gukogwa kubananya twitwararika indero y'ugwaruka rwabo ruri mu mashuri rwabo rutari mu mashuri eka mbere rwaba no rwahejeje amashuri utararonka akazi abose dutegereza kuba amahafi nk'abajejwe intwaro dukengera imico na karanga kuko imico na karanga tutayikingiye tuzoba turi ko sosiyete yacu izoba irikirasambuka ejo tuzosangana ahubwo ata igihugu tugifise n'ahubwo igihugu cacu cahindutse icibare kibindi bintu tutazi kugwanya amabashingiye ku gitsina na cyane cyane ko turi mu kwezi mucamukubona kwa Louis Mars je rero mugabe tuvuze ibitsina rero niba bace kibacu ntibace bibona bonyene na twebwe turafise igitsina na twebwe natwe nyine no kudukingira kubandanya tuba ababyeyi haba kuri buramatari kuri musantere kumushikiranganje n'uwaro hagati mu gihugu ku muyobozi mukuru ku mugendozi mukuru twese tuba ababyeyi by'ukuri babo tujejwe ndabasabe rero umumwese mumwega kubandanya dukurikirana tozo wajya makoli roski bideza wene cyane nakivuze senda kigaruka ko kubandanya ndazi neza ko ariho muramatara mu kirundo yavuze abantu babarufura parti di Rwanda bavuye na Kivale ni impunzi zarindiye ko zihunguka zirabura baca bita nyine bakaza namaguru abo bose no kubandanya tubakira kandi tuza ifore za registre tumenye abahungutse ku bushake bwa buko bangana hanyuma mubatange na raporo hanyuma turako ariyo na kompanyi madushobora kubagirira onivo y'ubugenduzi y'ubuyobozi bujejwe ibyo ibya rapatriement